Phantsi fella squad, 2K20, Neymati pare, no Mr. F girl. Dope masters, yamazu black chain girl. Phantsi Komthunzi Wentaba. Uzofika ndiklindile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Uzandikhona ndipholile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Sohlukane, asoze, asoze, asoze. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby.
Sekuphela iminyaka, ever since wahamba. Wangishiya nabantwana, sometimes bayabuza, wamsaphi umama. Dala ndikufunela, dala ndikhangela, funa ubuye ekhaya, uzofika ndiplombe emlanjeni. Phantsi Komthunzi Wentaba, I don't know what went wrong. Why did you go? Baby, you leave me alone. Undisendisa ngomthwalo, le ndlela inameva. I act as if I'm driver. Me leave you never. Me leave you never. Bedala ndifuna utshila nawe. Abantu bengafuni. Bengicela ukuba nawe. I wanna make you a fool.
Uzofika ndiklindile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Uzandikhona ndipholile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Sohlukane, asoze, asoze, asoze. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Uzandikhona ndisipholele. Phantsi Komthunzi Wentaba, kwale ndizinxilele, kumcwela amaphanga, ndilungisa ngapha, kumoshakala ngapha, ngusidudla nomshefana, kwenzeka inyakanyaka, and ndinestress, ndiyosikhupha ngotywala, ndenziwa ngulo mntana. Phantsi Komthunzi Wentaba, kukhona ukonwaba, baby ndiyahamba, uzondithola phaya, bendibuza everything kuphele sowuzulisa, bendingafuni ukukuluza, ngoba ubunihlanyisa. Suke washiya intsomi kwabuhlungu kuyibalisa. Bane ndikucenga ngeenjongo zokubonisa. Bendisithi sisibane xa kumnyama uyakhanyisa. Nzama ngako konke ndifuna ukuthabulisa. Wamamela itshomi zisinde yakulahlekisa. Thando laphela emlonyeni, loo nto yandityhafisa.
Uzofika ndiklindile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby. Uzandikhona ndipholile. Phantsi Komthunzi Wentaba, my baby.
Sohlukane, asoze, asoze, asoze.
Phantsi Komthunzi Wentaba.